Gabriel, nein, das kostet Zahne, Mani Mahomugisa, Arne Vize, Ahabke, die gekommen zu Mutan, der kommt am Assi-Messi. Heimatwast ist die Tür, Itzimua, Ibarasa, Jumilani. Amasi Messi!
Mbanze ndakuramutse ndagushimire wewe wakanze subscribe kuri Fulgence Mika wewe ukomeza kubana nanje umunsi ku wundi mubiganiro bitandukanye ndagushikiriza maze ukanshigikira ukanyereka urwo rukundo ugakomeza kubikurikirana gwari urukino ruteye igomwe gwari urukino gwiza cyane yari match nziza nkuko babivuga kuko vyatumye benshi baryoherwa ntarajya kure reka ndakubwire ko uru rukino gwari gwabaye bitumwe na Ami Pro bagiye hamwe na Trust Studio mu gisata cyayo cyo kwigisha bari kumwe kandi na Cashtel ifasha abantu kugura amayinite bakoresheje ubuhinga bwa none ndavuga guhanahana amafaranga muri rusangi nibyo muri Cashtel bakora biciye ku buhinga bwa none na telefone ngendano hari abaririmbyi benshi cyane nk'abari mu kibuga turabona ba Easy Boy ba Arnovic ndakwibutse ko abaririmbyi n'abamenyesha makuru mu gisata cy'imyidagaduro bari mu mugwi umwe maze bagira urukino rwiza cyane ba dramati twababonye ba andi twababonye kuva muri Ace TV ba Amisi kuva mu ihuriro twababonye ba Starboy Doship kuva kuri Star TV twababonye Linoji twabonye ba Landry promoter mu kibuga n'abandi benshi bagiye batandukanye ba Traditional Rap Boy niho bari bibereye aho ubona ko umuhagarikizi w'urukino yari Dorcas muzi mu biganiro bya sport kuri Mbuja FM hari n'abandi benshi baririmbye bashobye kwashika ariko batashoboye gukina ariko bari baje gushigikira abagenzi babo aho nuvuga nka Vanya Ice, Sat B, Pablo Tiken, nuvuga nka Alvin Smith, ba Mokenzi, Mona Wilder, twabonye producer Amiri, twabonye manager Happy Famba twabonye D1 twabonye nabandi benshi ba Caleb bari baje gushikira abantu ba nabigihugu twabonye nabantu benshi bagiye batandukanye abafana bobo bari nkuguri abafana bari nkuguri byari ibidasanzwe rero kuri uno munsi aho ubona ko kabisa urukino rwari runaryoshye ekipe yo ku ruhande rw'amenyesha makuru n'abaririmbyi yari fise Kapiteni Arnovic aho ubona ko kabisa yarongoye neza abo yaratwara bamkombozi mu kibuga bari babambye ewana ntibyari byoroshye umuntu utaje kurabona urukino wahombye for real kuko wari umunezero kabisa it's entertainment ni entertainment no kuryoherwa no kwidagadura maze ibintu bikagenda neza ibi birori rero kuba byabaye ni kintu kidasanzwe cyane ni kintu kidasanzwe kuko ibintu nk'ibi iyo bibaye bituma abantu biyumvanamwo cyane bituma abantu biyumvanamwo bakayaga bagasabana bagasangira umunezero abafana bakiyumvamwo abaririmbyi babo bakunda maze abaririmbyi nabo bakabona ko abafana bari kumwe nabo batabasiga bonyene kandi babakunda naho iyi match kugira abakwari kubona amafaranga byasaba abaririmbyi bahakuye ikigwa babonye yuko bafise abafana batari bake abonye ko bafise abafana batari bake abafana nabo bahakuye ikigwa ko babonye ko abaririmbyi babo bakunda bavuze batereka tubahe show ya gusa baze kuturaba for free ataki na kimwe nize gutanga kuko urabona hari hari amazina akomeye baroriro bari ngaha Balvin Smith bari ngaha Basat B bari ngaha Barafro bari ngaha Badramati bari ngaha Ba Easy Boy bari ngaha Barandri bari ngaha Balinoji bande na bande barinzi bose bakomakome ba mukombozi ba D1 ba Bface on the floor ikorwa nk'ibi rero biraza bigatuma abantu hijya no hino ku mpande zose bumva bari kumwe maze bagakomeza umubano mwiza ari nayo mpamvu dukomeza kubwira abashigikira umuziki w'u Burundi gushyiramo ingufu kugira ngo turabera ko twoja ku isoko mpuzamakungu koko tugashobora kugurisha ibikogwa mvabwenge by'abana b'igihugu kugira ngo nabo bashobore gushika kure. Ibi rero byaje gutuma abafana bimva ngo baririmbye cyane ariko kandi ukomeza gusaba n'abafana cyangwa abashigikira umuziki w'u Burundi kuzamura kanda subscribe ariko kandi mukanaraba ibikogwa by'abana b'igihugu iyo babisohoye si muri music gusa kubakina amafilme abakinyi b'amareresi nabo mubakurikirane mushobore kubashigikira sabo gusa abamenyesha makuru babandi bakora inkuru zitandukanye ku mbuga hwaniro mushobore kubashigikira ibiganiro n'amakuru bica ku mbuga ngurukana bumenye ndavuga za YouTube na cyane cyane uko ariyo ushobora gusanga ifise akamaro kanini gusumbya za Facebook abarundi dukunze kwirukira cyane mukoresha Instagram cyane maze dukomeze gushikira abana b'igihugu. Hanyuma kandi jewe sino kwishije amajambo reka ndagusigiremo video yuko ubushimwe bwatanzwe maze ukomeze kubana na Fulgence Mika mu biganiro bitandukanye kugira ngo dukomeze gushikira impano z'abana b'igihugu maze jewe ndagushimire ndagusaba gukomeza gusangiza ibyo ndagushikiriza umunsi kuyundi kuko mbashaka umenye ibi nawe ugire icyo ufata cyangwa ugire icyo uvuze kugira ngo dukomeze gushigikira abano bene wacu. Nuko rero urukino uko gwarangiye nuko umugwi w'abaririmbye ariwo wajarangiye abaririmbye ariko n'abamenyesha makuru mu gitata cy'imyidagaduro umugwi All Star ukinamwo abaririmbye b'abarundi niwo watsinze King Star w'abadandaza b'imiduga ku mapenaliti 3-2 maze urukino rurangira uko kuko ubwa mbere gwari gwarangiye kuri kubitsindo bibiri bose banganya aho ibitsindo bibiri byo ku ruhande rw'abaririmbye n'abamenyesha makuru byashobora kwinjizwa na Simplice muramuzi manager wa Wizi Design. Simplice n'umwe yazana wa muhungu wo mu Rwanda bita Christopher Muneza niwe yashobore gutanga umuneza udasanzwe ku bafana bari ko barafana ekipe y'abaririmbyi bari kumenyesha makuru. Hatanzwe ubushimwe rero nuko iyi ekipe yatsinze yaciye itsindira ibasha y'umuriyoni w'amarundi maze batsindira n'igikombe mu karero basigiremo uko byagenze maze ukomeze kuryoherwa n'ibiganiro tubashikiriza umunsi ku yundi.
Aba bandi sinyene batoye yuko Meyer Joel yaranze mu rukino n'umukinnyi kuva muri King Star FC witwa Sarife n'umukomera Masimosi bisaba Trust Studio basimara kugatanga kano gasinye se rero abakinnyi 18 bashobora kuzana bambike imidari yabo imidari igiye kwambikwa na Castello Trust Studio Tuvela Vega Patrick hamwe na Miss Globe. Abakinnyi 18 ba King Star yabo yatanga mu kibanza cya Peru King Star FC Imitari le arzo Niki Nato se kuzo Dosa le kempi Elgu si varu Nesima kustopate Dariuce yuke Ukrudo gusiriza Rijabe Arakini Uçanı Minadi Yedigi 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 Yeah, you are the one that I'm looking for. Stargato. Chama Mare Marcus.
Star Boy. Vita Chapo.
Easy boy, 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 easy